uyabona izinkinga zakweminye imizi ziyakwazi ukuqinisa eminye imizi ukuthi iphile ingabusawa ngenxa yezinkinga zakweminye imizi. Ngiqale la silungisi. Sikwazi ukuthi Natali ayiphethwe inkatha iphethwe uhulumeni obizwa nge-GPU. Kanti futhi na ku-national akuphethu ANC ukuthi upresident we-GNU upresident ophuma kwa-ANC ngoba ibe yi-majority but akuphethu ANC kuze kunabantu bephatha ngokuphelele kusuke ku 50+1% of voters. Ngiyangithola ningezwa lamanga la wahleze khulunywa la. Right back to my first statement yokuthi inkinga zakweminye imizi ziyakwazi uqinisa eminye imizi ukuthi iphile. At the start I believed ukuthi angeke ukwazi ukusurvive uhulumeni we-GNU. Bazoxabana, bazohlukana bodwa even nakwazi uNatali nganginawo lento ekhanda ukuthi no lento ngeke izikwazi ukusurvive. Kodwa ngesimo sokuba unstable kwe-MK within the organization nakwa-EFF within iy'nkinga zonke lezi ekhona nendlela okwenzakala ngayo izinto. Lokho kwenza kuqine ubudlelwane be-GNU, u-Government of National Unity. Benza ukuthi buqine lala maqembu lawa khona lapha ngoba abekho abantu abazobe befisa noma ba-willingly ukuthi bengasebenzisana ne-MK noma ne-EFF. Kwa EFF akungenakala ukuthi athumele me address lapha na ku lento zana and the media briefing lapha abe kusho nje kusobala ukuthi wonke ama deputy mayors akwazi uNatali must resign with immediate effect. Uma khamba umuntu noma kukhona umuntu angasazwena within the organization asho ngokusobala ukuthi wonke ama contract noma ama deals asayino sibanibani. Namhlanje yonke le nto leyo siyayi unleash yonke nje siyayi disband le nto leyo soqala kabusha yacabanga luphi kuzinzo lapha ngale stokofeleni kumahliphihliphi. Ngicabanga ukuthi sebebe uthe ulokhuzana umkhulu sebebe wengaphezulu kwa 5 SG o secretary general beqembu usomtshwebeni o chief whips useshintshwe kangaka kwi organization uyabona labantu ba unstable namhlanje kusa kuyilokho silala kuyilokho kusasa sivuke kuse kuyilokho yabo. So lokho kosebebonini la amanye amaqembu ngisho ngathi inkathi iyathanda noma isafuni lapha ekhona but ayikwazi ukushiya ngesimo sokuba unstable kula maqembu la ukuthi no ngeke ngikwazi ukusebenzisana MK ngezathu ezi 1 no 2 no 3 ngeke ngikwazi ukusebenzisana EFF ngezathu ezi 1 no 2 no 3. So kuzoqhubeka ngasona sonke isikhathi belokhu bebambene njalo izinkinga zabo noma ubudlelwano babuqiniswa yila maqembu la waxabane wodwa ngoba bakwazi ukwafaka la isibayeni sabo. Ngesimo sokuthi banalo uzinzo labo uzinzo lusobala kakhulu like organization engenazi izinkinga kodwa kwabo kushintsha manje ungavuka umkhulu esethu sekuyilokhu namhlanje ungavuka sekuthiwa lokucha kwakwenzakale ngorongo ndodakaza akasakufuni lokho sekumele kube ngale ndlela le yabo. So ningathandaza nje manithandaza ningathandazela ukuthi kuhliphike iGNU but nithandazela ukuthi lamaqembu lawa abe nozinzo. Ukuba nozinzo kwalamaqembu lawo kuzokwenza ukuthi kube lula kulamaqembu alapha kwi-GNU ukuthi akwazi ukuba consider mase kunezinto ezingakwazi ukuhamba kahle. Uhulumeni wabhunu uyingxenye yokuphatha kwezwe. I-GNU ibuke ngathi isapiseza kahle kakhulu kwi-performance. Sabona nabahleli bemicimbi lapha enkatha yasazi ukuthi kwenze njani ophe hlezi no siyabonga rally yonke lento kanjalo noma abafuni ukubonga ama-voters e-MK asazi ukuthi kwenzakalani.